ekuseni mfethu kanti ithini wena ngayo mfethu uyafuna ngizoyiphaka leshandisi noma ufuni wena ngakulindanga ngaka mfethu hayi mfethu phela na ophinda ugcwale mfethu osheshe hayi oh manje lento kulo uzonika abafana balapha mfethu abafana balaba bayazi le hayi
kanti ke iphila kulomuzi lo oh 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 So sale sengibuza lo sisi.
Hello lady, hello beautiful lady, sweet thing.
Correct mo jakamba.
Oh, I'm good.
Sure.
Oh, do you know of any place around here where I could
get Ima, exe. Yindaba ukukhuluma isiNgisi.
That's how I was raised.
Alright, ukhala ngani ka?
Do you know of any place where I could get weed?
Oh shit!
Okay.
Okay. Kodwa manje leli gqumo wena uyalehla ulinyuka.
Okay.
Yabo leyo. Udluleke igqumo mase ushona le.
Okay.
Lo muzi yayisenza.
Okay.
Yeah.
Okay.
Hamba.
Okay.
Ajahila ngithi.
No, not really.
Kunento engicabanga ngayo kumele senze.
Oh my god! Are you gonna hit me?
No.